Molweni 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 indlela namkelapha eza se-TV ngesixhosa uJub-Jub obesenkundleni yamatyala ngezityholo zokudlwengula ukuzama ukubulala nokubetha. UJub-Jub ke siyamazi ngumculi futhi kwayiyo nepresenter kawuyajola 99 yemojalafu. Uzinikele emapoliseni ke aseBrixton namhlanje eGoli emva kokuba kukhutshwe i-warrant of arrest. Ufumeneke i-bail ye 10,000 rand. So uphumile noba ebezinikele namhlanje kodwa ungaphandle ngebail ye 10,000 rand. So khumbula ke kwakhona amatyala akhe avuka uAmanda DuPont omnye oqala wathi wamdlwengula kube seba ngumasitshaba Khumalo kube ngureferal Khumalo kube ngubono kuhle Nkala. Bonke ke aba ngabantu ababeye bavela ngezityholo zokudlwengulwa kuJub-Jub. Asikeva ke ngeenkcukacha ezithe vetshe uba uzophinde avele nini enkundleni yamatyala. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.